Pizarro!
Ndagire sayida mu gatya wa nanu ko mu dutsinzwe cyangwa
bitandatu mikino ibiri ariko at least twakinye umupira mwiza muri rusange.